umeandama, umeandama, umwezi wema wetu Ramadhani.
Imani zetu zizidi kukutukuza jalia, wako tusiwe baidi, tuwe twa kusujudia.
Umeandama, 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 umeand